Look.
Taratibu, taratibu, taratibu. Nakuhitaji sana. Nakuhitaji sana. Maisha lazima yaendelee.